ndanga ndisiri faini ndichidiwa nemadzimai emuraini emuraini dingalingaling dingalingaling dingaling
andiri murwana nyadza tikutaura pana ndo kuzvikara enda kusira maspageti
me
means ndo sama bika matemba ndikumada Idai ukanga kuti why
yeah, is
just spaghetti matemba. Just spaghetti matemba.